Mimi gavana wangu nampenda. Ukimwambia kitu atafika hapo hapo. But I want you governor to know you can't be a president of this republic. Na usipike kitu ya mtu mwingine. Kwa ajili speech yako ukiongea sisi ni wazee. Tunajua unalenga wapi.